besiza ngesimo somoya yizi physical iza ngesimo somoya izongena esinyeni ithatha yonke inhlanhla yakho ne akusuki ukuthi iyolala nawe kuphela for pleasure ithatha amandla ukuthi nayo iphakame kumuntu onikwe yona.
Alright, Gogo. In one of your videos, Ngizwe, yeah. Criticize. Or let me not say criticize. Ukhuluma ngezinyanga ezichaphaza abantu ukuthi mawuya kule nyanga le izokunika inyoka eyayithathe e petrol. And then leyo nyoka is useless.
Yeah.
Kanjani. So. And then leso sithwalo asisona isithwalo sangempela senyoka. So mina ngifuna ukuthi wena utshele thina ukuthi ukuthwala properly ngenyoka masithi uthwele kahle properly ngenyoka usuke uthwele kanjani and then yini izinto ezifanele zibe khona ukuthi sithi ya no le ndoda le ithwele ngenyoka ngempela.
Ukuthwala ngenyoka into ejule kakhulu. Ukukhumbula ukuthi phela umsebenzi lo thuniso abasembethisa wona amathonga namadlozi ne akusinto eqala manje into yamandulo nemikhovu lo beyiphila mandulo imikhovu bekuyinto ezilusayo ezenza imfuyo izalane kakhulu futhi inkomo noma ziphumile ziyozibuyela zona zibuye sibayeni into yakhandwa okhokho khulu nokhokho neyinyoka lezi isithwalo senyoka basikhuluma ngesithwalo senyoka asikhulumi ngenyoka le ema python what rock python uhamba lapha e pet shop uyithenge lento yangizwa ngithini manje makukhona umuntu okufonela athi gogo ngifuna ukuthwala ngenyoka mina engiyenza gogo Friday ngifuna ngithwaliswa ngenyoka bese wena namhlanje uyagijima uye pet shop uyothenga leyo nyoka cha. Mawufuna ukuthwalisa isithwalo senyoka mandulo. Isithwalo senyoka engabonakali. Yangizwa ngithini? Isithwalo ekuya esizibeni. La kwaziwa ukuthi khona inkanyamba. Right. Ifika ithwetshule ngemithi ethize. Ifika ithwetshule, makuthwetshulwa kuthwetshulwa yona image yayo, kuthwetshulwa amandla ayo. Yangizwa ngithini ngeimpande ezithize bese lento unikwa yona wena bese kuthiwe indoda njalo wena ngonyaka uyohamba yesibeni noma kwesiphi isiziba esiduzane nawe uyonikela ngento ethize nethize nethize kodwa lenyoka wona awuyibona kusinyoka ehambayo la kodwa inyoka yomoya noma kuthiwa
ibuni awuyiboni kanjani. I mean if uyangithwalisa uthi ngithwele ngenyoka usho ukuthi ngizohamba ngendlini ngithi ngithwele kwenyoka mara angiyiboni
angeke uyibone
so ngiyazi kanjani
ngoba le nto yofika kuwe kuphi emaphusheni yangizwa ngithini ikubonisa ukuthi indoda ngikhona ngiyaphila bese kubonakala ini izenzo impilo yakho ishintshe uyibone ukuthi ngempela ngoba number 1 mawuthwaliswa ngenyoka ngisithwalo sangempela le nto mele uyiphuphe. Mangithwalisa namhlanje i-3 days mele ingapheli ungayiphuphanga lento. Mele uyibone ikubonakalise nabakini bakubonise ukuthi lento siyivumile seyikhona iyaphila kithi. Yangizwa ngithini? Bese sewuya wena sofonela isalukazi sendoda ukuthi gogo sengiphuphe ukuthi nokuthi. Ngaphupha into esone song ithi number 1. Chuta bakini bayenzeni? Bayivumile lento ixhumanile manje sesimele ukuthi enzeni yenze izinto ziyenzeke bese impilo yakhe iyashintsha hayi inyoka le namhlanje kuthiwa yebo bakhona abantu abathwalisa ngeenyoka ne amaphayiponde kodwa lezi zinto uya inyoka ezibridwayo ne njengoba nami nginenkukhu kanje zinomsebenzi wazo ziyeke kuba kuyizo isoloko imemeza kanje inomsebenzi wayo yangizwa ngithini inyoka lezi ziyathathwa zidliswe imithi ethize for wena lezi esifizikali bambalo abantu abayenza lento leyo izidliswa umuthi othize mihla namalanga so that wena one day mawufuna ukuthwala ngayo ibe seyiready.
Okay.
Akusinto ukuthi namhlanje ngiyahamba nge pet shop ngiyayithenga ngidithatha hamba nayo. Uthuvu. Bakushayila amaqola. Abantu abathwaliswa ngenyoka banazo. Eyisefeni. Abazibreedayo zidla umuthi mihla namalanga. Ukuthi lento makunika iphenduke kube yilento iyona. Yangizwa ngithini? Kodwa ubungozi bayo ucansi. Yangizwa ngithini? Imigoma nemibandela yakhona ithanda ini ucansi kodwa mayilala ngoba iyayifaka imali mayifaka imali yokutshela ukuthi endaweni esoneso khona intombazane so engiyifunayo uyothatha 50,000 30,000 100,000 hamba uyispende lapho kulo news cafe or what zonke le ndawo zobumnandi mawufika lapho uyoyithola vele le ntombazane ngoba le ndoda uhamba nayo ngesimo somoya angithi bese kukhomba ithi na ngiyalonga umfunayo bese uyakuye naye already so attracted kuwe ngoba phela I beauty yokuthwala mele ube muhle ugezeke egazini uthandeke amantombazana athi makubuka abe attracted to you bese lo muntu uyoza la itafleni lakho angithi bese umspende leyo 30,000 100,000 bese egcineni uhamba naye angithi bese makumele uye naye ngabe cansini ube sengathi uyaphithizela uthi hayi lala kancane lapha ngiyenza ngisese busy ngento ethize lento iza ngesimo somoya mawuqala uzumeka ngoba ilapha ngithi uyazumeka wonyalala bese iza ngesimo somoya izi physical iza ngesimo somoya izongena esinyeni ithatha yonke inhlanhla yakho ne akusuki ukuthi iyolala nawe kuphela for pleasure ithatha amandla ukuthi nayo iphakame kumuntu onikwe yona. Ayinse siyajula, ufuna ngijula ngithi.
Yeah.
Mayilala nawe, ayilali ngayo ngokuthi of i-pleasure. Cha, ifuna amandla ukuthi iphakame. And ayikhethi wonke umuntu, angeke ikhethe wonke umuntu wabulala ingane, wayenza amabhushini, wakhipha iziso. Ifuna lo nenhlanhla. Ifike ithathe yonke inhlanhla yakhe. Imshiye sengasana lutho uthola abantu bathi namhlanje engiyasebenza ngenzani kodwa imali angiyiboni inhlanhla anginayo umsebenzi yaphela ama business ngiyawavula akhohle ukuthi ke walala nalaya ndoda leya kuphi yamthatha yakwayo
ayilali nawe wena oyindoda
haya ngeke angithi phela wena ikunika imali yokuthi ulandele abantu besifazane ubuye nabo la
so ayifuna amadoda ifuna nje abafazane.
Ah yangeke. Angithi phela mele mayilala nabantu besifazane iyaphakamisa amandla.
Okay.
Yeah, iphakamisa amandla. Ungezwe abantu bathi bakunika baby python, baby rock python, what python bathi sithola. Uthuvu lento le. Umuntu uhambile namhlanje wayithenga lapha wabuya nayo wakukhandela isigubu. Sikhuluma ngento ejulile hayi into zabafana. Lento mina ngiyifundiswa umuntu into engiyithongayo ngoba vele lezi zinto nami ngiyazenza.
So ikhipha ngemali ninyo.
Hayi le umuntu ofika esigoldo nisixoxe naye.
So kusho ukuthi ukuthwala ngayo properly fanele ukuthi ibe yomoya or ifanele ukuthi
uyibride.
But mina how will I know mangifika ukuthi lenyoka le was where we breathe or kanjani ngoba uyinyanga ngizothatha anything that you give me iconic test engayenza mangifika ekhaya ukutesta ukuthi lento le
angithi phela lento le ihamba ngokuthi mawufika esigodlweni angithi abakini mele bakubonise noma before uzakimi mele ungithonge or ube nalento abayibiza i bathini ngesilomo i connection between mina nawe yokuthi uzu ukuthi lo muntu angangisiza lento engiyifunayo ungayithola kulo muntu yangizwa ngithini ungathwala ikhanda lakhe lisindayo ubone sengathi hayi nangu mhlambe undlula mithi famous ku Instagram, u famous ku YouTube, u famous kuma radio, u famous ku TV, chuti yonke into nayo. Mele idlozi lakho li guide ngoba usukufuna ini into yenhlanhla. Kodwa mozothwala ikhanda lakhe lisindayo li empty, udo uya ku Dabuluvalo, salika sendoda. Ngeke ngokunike lento oyifunayo. Kodwa mele ungizwe egazini ukuthi hayi lo muntu nayo lento engiyifunayo. Number 1 iqiniso. Ngokuthi mawuhleli nami kanje ngokutshela ukuthi indoda kunenithwala ezithize nesithize nesithize nesithize. Lesi senza ukuthi nokuthi 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 nokuthi. Ngokubonisa ubungozi bakhona before ngitshela ubuhle bakhona. Because izangoma zamanje zilambile zifuna imali. Mawufika ukuthi ufuna ukuthwala ngenyoka ukuthi hayi ku right. Thumile abafana ngisebenza nabo. Ambani othenga iPython lapha nibuye nayo. Nginike nini umuntu lento le. Lento yofika ikhule yenze nenze nozufe igcina idla nezingane zakho. Ngoba lento ina instinct to kill. But lento egqilazwe umuthi yabridwa ibulawa that instinct. Iniba nemizwa yokuthi imali yenzeni ibe ne servitude kuwena.
So monginike yona lento le ukuthi ingalimazi mina yini imigomo engifanele ngilandele or nayo ijulile.
Ijule kakhulu ngithi ile sifike mawufika esigodlweni kuthiwe ndoda mina ngifuna ukuthi ngithi awu ndoda ngempela ngempela ufuna ukuthi nokuthi lento leni risk yakho nokuthi 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 ubungozi bakho nokuthi 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 kodwa ubuhle bakho ungayi kumlapho endabuko afika kutshela ubuhle bakho kuphela. Mawuthi mara lento yenza nathi hayi ngeke yenze niks makabe neqiniso. Yangizwa ngithini? Ngoba isithwalo nesithwalo nesithwalo sinobungozi baso. Yangizwa ngithini? Ngoba le nto uyithatha kumina inyoka. Kusasa uyokhothama. Angeke uphile kunaphakade. Uyishiya nobani le nto? Idlozi lakho lona mawuyithatha le nto lithini? Ayikuphazamisi nedlozi. Abantu mabahlakaniphe. Bangagijimisi ukuthi balambile bafuna imali ngoba sebalize emhlabeni. Abantu babafuna into eyiyona yona ezomlekelela ngokweqiniso. Ungagijimisi ithwalo zamaboys. Lezo zinto izinto zabantu sebakhathele. Kodwa kunezinto eziright for wena njengoba umncane ungibhekile lapha. Into eright engakulekelela. Kungabi nobungozi, ungachitha igazi. Ungabi nenkinga yabafazi, ungabi nenkinga yomndeni ngoba sometimes abanye abantu bakunika lento. Ne? Keep amagama awu 4, awu 5. Sikhuluma ngesithwalo ngathi ngesenyoka. Mangiqade ukunika yona lento. Kundlula umuntu emhlabeni uthole phone call usese khona la. Bese ngithi ku right, say activated. Every month ngidlula umuntu ekhaya.
Ekhaya kwami.
Ndodendala. Angithi phela imfihlo le yaxolisa amadoda. Zolwa nami izangoma zidownloada, so udalula imfihlo yethu.